Mama Haituri Kalbiye Mama ni mama Takumithie Mama ni mama Takumithie lazimu kumkumbuka. Wote zidani fahama. Chilara chisusumuka. Busu nakshika idrama. Chakuyo ishok turuka. Umi mama yeni mama. Chakuyo ishok turuka. Umi mama yeni mama. Mama ni mama, hakumithie.
Come with me, so mama.